through a Friday, and I'm planning to sit again at Gay Heritage Day, and we're definitely doing that according to Utiza at Gay Gotwa Gay Ute Bandu Bamazi and as we say, Gang I man. In fact, in the Uchugamia town, when Bamba got Claudia was pronounced as Altella and a
couple of
Nats, okay, nats, okay. Good job, Budram.
I condosis one. See a peel and jail grammar. That was us petting a neighbor. Sponga man young, sponga band of a dollar, sponga band of a school is lay, goes cork as goes a streak. Scissors is in door, Emma's tating it was a long lay. Quare pilek. Can cities begin as the queen.
What is the history behind Le Kwandu Cultural Dance and Music Festival? What inspired it?
Kwandu Annual Arts Festival, iqale ngo 2017. Siqala eWillow Vale kanye kuGatyane apha eEastern Cape. Izinjongo zethu ke ibikukuphucula abantwana abahlala kakhulu ezilalini, especially youth. Sayiqala ke le festivali kuba sifuna ukuba yonke into esiyenzayo into ezakwakha isizwe. Njengoba uyazi mina ezilalini aswafumana mathuba ba sifumana abantu ababalulekileyo abangakwazi into yokubanise into yokubana ezinto zikwi-arts zenziwa njani na. Sasiyenzela kuqala ke phaa kugatyana edolophini. Sayitshintsha ngo-2021 apho utata kaNgqayimbana azalelwe khona. Abantu abaninzi bangojwarha ke indoda kaNozinzile. Sayifaka eMboya. Sathi sayibona vele yalangazelelwa kakhulu i-community yethu. Saqonda ke into yokubana kulapho bekufanele uba ikhona. Ugqibile na okanye uyandiva kakuhle?
Hawu, ndigqibile qha. Ndiyayiva le nethiwekhi yabana isiphazamisa kodwa ke besenditshini ubangabeke ngazo zonke iindlela sizawuzaa ubangabeke siqhubekeke. Uthetha nento yethu ubangabeke nyani ke umphakathi wayefuna ubangaba ibe yinto eqhubekekayo ingabi into okuzawuthiwa ke xa sesikhumshayo ngesingesi uba once off. Now, how does le festival contribute to the community kwakunye ke i-cultural preservation?
Ya, icontribute ngeyona ndlela andinakuxoka. Ngoba injongo zethu siye rhalela into yoba siye sarhalela into yoba mayibe nomahluko kunezinye ii-festivals. Kanjani nolo mbuzo utshoyo. Thina isikakhulu sigxile ekwakheni nasekunikezeleni inkxaso kwabo bayidingayo. Umzekelo, kwile festival into siye siyifune kakhulu zii-donations ukuxhasa omnye umntu. Uyandixolela ke kuyanetha apha ezilalini. Umzekelo sinika abantwana abangamantombazana ezikolweni especially ezilapha around thina i-pads, siphinde futhi sinika impahla i-community i-food parcels. Ngeli xesha si abanye bejuxuza bonwabile but kukho umntu ogoduka esithi kukho into endincedakele kuyo. Siye sizame ukusondeza iinkonzo ezifana no-social development o-Nedbank businesses is around so that umntu athi ngoku ajayiva yovula ikhadi yazi uyasezilalini ke into yoba abantu abaninzi ababinayo imali ukuya edolophini. So bayilangazelela kakhulu and into emnandi kuyo kukuba ixhaswa kakhulu kakhulu yinkosi yalapha, ikumkani yale ndawo yethu, iphinde futhi ixhaswe kakhulu ngumasipala. Ixesha elinintsi ke sima kakhulu ngomasipala kuba nguye owenza eliphupha ibe liphupha elililo umbhashe municipality.
Makhe sisincokole.
Eyona nto ke siye sikhuthaze ebantwini ukuba umntu unolwazi olufutshane mhlawumbi kwicala lebusiness kube kukho omnye olapha ngaphakathi around kuthi onolwazi oluninzi. Siye sithi makwenziwe lanto kuthiwa yi-connection, kusherishelwane ngolwazi. Sisherishelwane ngolwazi naxa sonwabile. umuntu axele ndoba kulatafile ithile kukho uncedo ongalufumana olulolu kulaya itafile kuncedo oluthile ongalufumana olulolu ikhula ngokukhula ke ngoku ifestival yakhumbula kuqala iattendance yethu it was very low but it was nice because it was our community and then kulonyaka uphelileyo ivele yayintyonje exakileyo because ifunda kumbu it was plus minus 3,000 people ababe attende ifestival and into ecacisa nje mhlophe into yokubana abantu xa into uyise apho uzalelwe khona baye bayilangazelele kakhulu bayixhase kakhulu
makhe sisiveke ngemicela imingeni ukhe othe wadibana nayo ngoba ndikhe ndajonga le nto izawukwenzeka lo mnyhadala omkhulu inene it is not easy yeyiphi imicela imingeni ukhe wadibana nayo
ya umicela imingeni kakhulu zii-funders I cannot lie inkxaso ayibikho xa unephupha uliqala kangangokuba ndidla ngokuthi abantu abanintsi abangabantu abakwazi unceda baye baqale bajonge into yoba umntana umile na akasagaqi na babe ngona basondelayo besisokole kakhulu kakhulu kwinkxaso kulonyaka uphelileyo ke ibingumasipala wasempashe u-National Arts Council wa pull out because esithi unceda kube kanye aphinde anceda nabanye umbhasho wathi kuba singabantwana bakhe bomgquba wathi asikakazukwazi ukusiphuma so i-challenges zethu zihamba apho isikakhulu ekuphuhliseni iphupha eli nasekuboneni nasebantwini abathi xa ubaxelela ngevision yakho umntu ayiunderstande xa eseyenzekile kanti ukubone mosilanto oba uye ebantwini ufika uthi kubo yebethuna ndize nale nto ndihlalele ukwenza le nale nale bathi owu liphuphe elingenofezeka lona nelingenokwenzeka xa bebona liqhubeka kube ngona bakulandelayo besithi baya lixhasa so sibe sineza challenges kakhulu ke I think i-business ne-business okanye i-project ne-project eyenziwayo iba nengxaki kakhulu kwi-funders and uyikhumbule ke le yethu akungenwa ngamali i-free anyone is allowed
uba ngaba ke bhutwa mhlawumbi kukho abantu abathi bababuza nkqonkqoza apha kuwo mhlawumbi befuna ukuba part of le festival bangenza njani
siye sithi umntu makangene kwi-email yethu ethi kwantu arts foundation